agapfuka munwa ntabwo bakangara gutyo
nje ntabwo mbyumva kabisa ni gute byaraturutse kugacurama mu bushinwa bikaba byarageze inyabihu ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo mbyumva kabisa
cyangwa se gutyo agapfuka munwa bakambara gutyo niwambara neza agapfukamunwa ndagutanga umusanzu ukomeye cyane ku gihugu cyawe.